Atate, 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 zina lanu tilambira atate. Atate wakumwamba zina lanu liyeletsedwe kumwamba ndidziko mwaenera ulemu ngakale chatso pano namo.